I ngā wā o mua ko ngā wāhine anake I mau moko kauwae. Engari, nāianei kei te whae ngā tāhine I taua taonga o tua whakarere, hei tā rātou he whakamana tēnei I o rātou tau whirowhirotanga I te tāne ki te wahine. Nei rā, a Rapaera Tawhai.
People don't get to decide how you feel about yourself, and like I really truly believe that, you know, that I'm a woman.
He tangi ki runga pukamata.
I feel like my female essence is enough.
I whānau tāne mai ki te ao, he oi ko roto, he wahine.
Te wai tore ana hau, muhi ana hau, te hia hia hau ki te hurina he wahine. Ai haere au ki te o rea toki, mohio katoa rātai he ahua ririki ahau.
Ia ia nei he hia hia kia whakatūturu ia ia mā te moko ki tōna kauae.
Ki te whakanui I taku nei me ki taku momo, taku mōna wahine whakawahine rani.
Ehara I te mea I taka noa mai te whakaaro I te rangi, kua roa te hata kepa e hia hia ana I tōna moko, I toko ake te whakaaro I te uaua tana o tōna tipu mai ki tēnei ao.
Kāre pirani a hau ki te takahi te mana o taku whānau, kāre pirani a hau ki te takahi te mana o toku iwe hukina te mea, kāre tēnei mea he mea kia mai. Nā te mea I whānau mai ahau he tāni.
Ehara ia I te tuatahi, he nui tonu te hunga whakawahine kua tāngia ki te moko kauae, e rua wiki ki muririro I tēne uri o Ngāti Whātua o Orake I tāna moko.
There's a big discussion, a huge discussion, and it happened in the background. And the last thing before my cousin laid me on the table, the last thing he said, this is us, cousin. I'm here so that we can do this, so that our people can mai moko.
Āhua ohorere ana I te whakaaetanga o te hunga kaitā.
Nō reira, anikaro, ki o whakaaro koinei, te ao hurihuri koinei, te huarahi kā whāia e ngai Māori haere ake nei.
Nō ki a rongo kōrero mehe mea I pēne I ngā rao moa. Engari, kei te huri te ao, kei te huri te wā, you know, we've got, you know, open gay marriages, all of that stuff's coming into play, nō reira, you know, e mai atonu ana ki taku whakapai, tukuna te tangata, mana anō tana huarahi e whakatau.
He mōhio tonu te tokorua nei, tērā etahi kāre tonu I te whakai, he oe ko te mea nui ko ngā tohu a te whānau a te iwi.
Most of the discussions around the negatives of it come from people who know nothing about mai moko. And it's sad.
Hoki ki tō iwi, hoki ki tō hapu, wānana hia, kōrero tia ki te taho o tō koutou whānau, nā te mea, mēnā kai a koe I tērā tautoko I miri a koe, ka ahua pai ake ngā whakaro ki te tiki tō moko kauwae nō reira kia ū, mahi a te mahi.
He tōu hou te haere ake, he moko hou anō hoki, Rapaera Tawhai te karere.